So her name is Rachel, and she has this very big ones.
Nana sio uchungu. Kumetoka. Ana ndo huko. Umekuona? Tena kwingine. Pole pole tu. Alafu pia unapuliza zako Rachel asisikie uchungu. Usikae tu hapa. Ndio Rachel. Puliza. Dudu mbaya. Nimepuliza. Hii. Dudu ilikuwa inauma Rachel. Natoa pole pole.